Dumelang namaste chani dimatekwana sala festa sanibonani bantu bakwaZulu Natal. Wa salamu alaikum basho kanjalo ke khona la futhi kwaZulu Natal. Sikulukhulu ke namhlanje eThekwini eDurban ilasi lisha khona ke bukhoma uhlelo namhlanje. Asihambi ke sodwa njengemihla siphethe ungqongqoshe othi njalo ngeviki angibe sabi zobaqunda. Awusathi usibingelele ngqongqoshe.
Siyabingelela ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalalele emakhaya. Nabo bonke abasilandela kuma-social platforms ethu sithi hey tada.
Hey tada. Sambike sodwa khona nodokotela uMzila Nkatha. Ngeze kuthiwa umncubo uMzila Nkatha. Iqiniso lelo.
Kunjalo.
UMzila Nkatha. Hawu phela ngithi ngizalwa khona emancubeni manje yikho ngibazi kangaka nje. Ngize ngibathakazele. Cha, dokotela kuzobe khuluma nathi la, kodwa ukubingelele nje kwamanje sobe sesingena kodabeni mase sixoxa nawe kwamanje ukubingelele emakhaya.
Ngizoqala nje ngokubingelela umphathi hlelo uMaphisa.
Absolutely.
Ngibingelele noNgqongqoshe nabo bonke ke abasemakhaya. Ngibonga ngethuba
ngitholile. Cha, Ngqongqoshe, uhlelo lethu lizophuthuma kakhulu namhlanje bese nezivakashi njengoba ushilo ukuthi ucela abantu bangene kwiFacebook page yomnyango becela ama topic ahlukahlukene ukuthi bawaphamise bese siyakwazi sikhulume ngawo. Interesting ke ama topic abaqhamuka nawo abantu lapha amanye azathi ukuthusa kodwa ke noma kuthusa sizokhuluma ngakho ngoba iyona nto leyo abantu abasithume yona ukuthi bayacela ukuthi ke sikwazi ukuthinta kodwa ngaphambi basingene kula ama topics abawacelile sizokhuluma ngoba sinawo ama specialist ahlukahlukene. Sicela nje ukuthi ke sicheke la kuNgqongqoshe ukuthi ke lento yobuvolunteer nento yokuba umuntu onikezelayo ibonakala iphakamisa kakhulu osukwini laizolo magujwa usuku lukaMandela South Africa yonke jikelele. Mhlambe ke kungathini ukuphakula kaNgqongqoshe ngaphansi komnyango wayo wakhe kungaphansi kwalolu hlelo ukuthi asiqhubekeni sibe amavolunteer qhubeke sibe abantu abathanda ukusebenzela abantu.
Ntokozo. Generally kubalekile ukuthi sihlale sikhumbuzana ukuthi lo suku esikhuluma ngalo kaMandela lwalu initial maliqalwa kwakuyini inhloso yalo uma kuthiwa 57 minutes tata uma 67 minutes tata uma diba kusuke kuthiwani kusuke kuthiwa umuntu nomuntu akathole leso sikhathi akwazi ukuthi ayovolunteer andaweni thizeni kungawukuthi isikolo sangakini clinic yangakini umphakathi indawo ebhekelela izingane indawo ebhekelela abantu abadala anything okwazi ukuthi wena usiphe iskill sakho ile nto yokuvolunteer so uhulumeni umeqhamuka nalolu hlelo wayebheka ukuthi asibe nazo izinto ezisihlanganisayo njengesizwe izinto ezenza ukuthi kungabi yonke into esiyenzayo sibheka ukukhokheleka kubalekile ukuthi utata uMadiba wahlala u27 years esejele naye ukuhlala kwakhe laphana kwakuyindlela yokuthi adonate noma anikele ekutheni thina sizwe sikwazi ukuthi sithuthuke sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili so kwase kuvunyelwana ke as a society now as isizwe ukuthi nathi umuntu nomuntu ekhoneni lakhe yini angayenza ukuze akwazi ukuthi naye adonate uyabona ukuthi into enhle ngalo ukudonate ntokozo akudingi nokuthi uze ube nemali ngiyaye ngithi mina uma ngixoxa nabantu abasha lapha emhlanganweni ka-ANC ngoba ngiphinde ngibe umholi nakhona ngithi into idingayo nje ukuthi ngisho kamakhelwane wakho uma wazi ukuthi kunogogo omdala ohlala yedwa wazi ukuthi kuneyingane ezidinga usizo ngelinye ilanga nje uwumuntu omusha ithathe iresponsibility yokuthi uma kuthiwa kuyokhiwa amanzi wena umsebenzi wakho ukukhela ugogo kamamkhizi nomakhelwane amanzi noma uhlala uhamba uyomsiza ngoklina indlu akuthathi lutho kuwena awukhiphi imali awudingi ukuthi ube nemali akudingi ukuthi ube rich so kubalulekile-ke ukuthi isizwe sethu siyisizwe sonke sikwazi ukuthi sidonate kube khona into esiyenzayo lento esithi giving back to the community okusho ukuthi asibe nendlela yokuyithuthukisa into ebalekile nesigcizelelayo lana ntokozi leyo ukuthi asikho isizwe esiyaye silinde ukuthuthukiswa uhulumeni kuphela bese siyathuthuka ngaso sonke isikhathi ukuthuthuka kuyipartnership between uhulumeni nesizwe nama organizations akhona la esizweni ziningi indlela zokuthuthuka abanye baye donator noma zokuvolunteer abanye bavolunteer ngokuthi baye kuma organizations OCPF abanye badonator ezinhlanganweni ezithuthukisa imiphakathi so thina ke njengomnyango wezempilo eyethu ivolunteerism nesicela emphakathini ukuthi uma ngabe wazi ukuthi kuna kunomama for instance noma ugogo noma ubaba umkhulu ophila yedwa kodwa odla medication akube khona phela umuntu oyinika nje leyo responsibility ukuthi ngizombona ubaba wakamaphisa usuku nosuku ukuthi wadliwa waphuzile yini amaphilisi akhe and uyaza ngithi ukuthi kuza phuza amaphilisi mhlambe kufuna qala adle kuqala kuyenzeka kwesinye isikhathi angadingi nokuthi uzomphekela kodwa adinge nje umuntu ozomgada ukuthi usudlile yini baba nawo amaphilisi yabo siyabadinga abantu abanjalo abazonakekelana esizweni ntokozo sikhule kuthiwa ingane ayikhuliswa umama wasekhaya nobaba kuthiwa ingane ikhuliswa isizwe so leyo nto leyo akufanele siyidedele into esifuna ukuthi iqhubeke siyabafisa abantu bomphakathi abazoqhubeka babuke izingane zethu ukuthi izingane zethu ziyaphila yini izingane zethu ziyadla lezi ezikuma treatment ziyayithola yini treatment ziyayilanda i treatment siyabacela futhi abantu bomphakathi ukuthi nabantu abadala nalabo abagulayo noma ba-affectwa i mental health kube umsebenzi wethu njengesizwe ukuthi sithi singathi nasimbona umuntu esenza into ehlukile bese siyamhleka sibukisa ngaye izolo ngeke ngabuka any video ngicabanga ukuthi ibu ma social platforms babhale i topic lana bathi ugogo uyisipoko kuthiwa a ghost something
yeah.
Uma manje bayambuza abantu besilisa babuza ugogo lona ukuthi yini oyifunayo la kusebusuku it was quite a bit dark yini oyifunayo lana uthi ugogo hayi ngihamba ngenyawo ngekhaya uphuma phi uthi uyasho lapha ephuma khona kuthiwa njalo nje uphuma wena lapha uyabonayo ukuthi mina sengiyabona ukuthi kusho ukuthi kune mental illness ekhona lana akufanele esicelayo uyabona nabo labantu ababemisile thini request yethu ukuthi nanimbone umama nimbone ukuthi unjalo phela as part of volunteering sitshele siwumnyango wezempilo o noma kube khona indlela yokuthi nize kuthina noma nimthathe nimlethe kuthina ukuvolunteer ntokozo kunezindlela eziningi akusho ukuthi ngelinye ilanga uyokhipha imali kodwa nje imisebenze emncane le yenzekayo thina yezu mnyango wezempilo kakhulukazi kulaba abaphathwa ama mental diseases siyacela ukubambisana nomphakathi ukuthi uma kukhona enimbonayo enibonayo ukuthi udinga usizo wozani kuthina ikhona ke ntokozo laba abanye esingakwazi ukubathatha thina abagulayo ngokwekhanda mhlawumbe kudinga abathathwa amaphoyisa kungenzeka ukuthi awazi ukuthi uyemaphoyiseni kodwa uma usufikile kuthina nathi siyakwazi ukusizana ukuthi imiphi imigudu ekufuna ilandelwe ukuze abantu bakithi basizakale kodwa iMandela Day is about ukuvolunteer ukuthi umuntu nomuntu akube khona akwenzayo ukuzama ukuthuthukisa umphakathi aphila kuwo
impela kunjalo ngqongqoshe ke sibonile neibhendela zethu eziningi namaclinic ethu ahlukahlukene baphumileke izolo bekuguhle kudeliwe lapha ePrince Mshiyeni nje bekunomhlangano lapha yabe bebize khona abantu abadala kwadliwa kwamnandi kudliwa amaolintshi nobanana zonke izinto lezi ezihealthy for abantu abadala nokudla phela bekukhona sengisholo nje ukuthi ke vele khona nefruit kodwa ngiyazi siyaliqhuquzela kakhulu kubantu abadala nalapha ya eMadadeni Regional Hospital babe nomkhulu futhi umcimbi labadle khona nabantu abadala kuhle nje kudeliwe nakwamashu SHC sibonile bependa lapha namahodi uyabona kukuhle nje abantu benikezela ngesikhathi sabo kumatasatasa kuphithizela kwaZulu Natal so siyayibonga kakhulu isimo esifana nalesi lapho sibona khona abantu bethatha isikhathi sabo benikezela ekuthenini ke cha nama kube nesikhashana engiphayo ngivolontiye ngaso ngilekelele abantu bakithi ukuthi bathuthuke no ngaleke okuchitha isikhathi ke ngqonqoshe ngiyazi ukuthi ke kule insuku sinemhlangano iminingana la kuyahlanganwa kuyaxoxiswana ngezinto lezi esifuna ukuyibona ziba inqubekela phambili ngiyazi ukwayithinta kakhulu nento ekhulumisa ukuthi ke abantu sekuzobalethe sihlale sifake iziqhebhezana ezibonakalayo ukuthi ke ngiyintokozo wakamaphisi ukuze mabe zokhuluma nami bebone bona yenango ngaphi udokotela uyifakile naye isiqhebhezana sakhe lapha sibhali uthe bayambona abantu mabethi ngidile nontokozo wakamaphisa nenyimfumo wathinta nakuyona mhlawumbe nje ukusikhombuzisa basaba ufuna ukusikhumbula sometimes ithini lento mawuyixoxa kahle
well asiqale ngeuniform ntokozo ikakhulukazi kubahlengikazi nabahlengi savumelana ukuthi kuzoba neuniform esizoyigqoka sonke ngiyazi ukuthi kwezinye indawo kugqokwe ugreen and white kwenye indawo ublue and white kwenye indawo maroon and white we agreed ukuthi we have one standard color oku white and maroon and wonke umuntu uzobe egqoka leyo nto sathi si pronounce mhlambe kwaku 3 years ago ngiyakhumbula kwenziwa ijoke ukuthi wow senyovele nibe njena ke besho ikhala ehlukile kunalesa sishilo kodwa it's now a policy decision ukuthi wonke umuntu ugqoka ikhala eyodwa siyazi ke ukuthi akhona ama facilities ngenxa yokuthi unational awukaqedeleli uhlelo lwayo lokuthi abahlengi nabahlengikazi bethu bakwazi ukuthola iuniform yabo kukhona okungakafiki kubona o noma kungakafikeki kubona ukuthi bathole le khala le efunekayo kubo bonke abantu so we are very much aware of that kodwa esikushoyo nesikucelayo kubahlengi nakubahlengikazi bethu ukuthi uma ngabe ugqoka iuniform ngisho lo osukuyigqokile ngaleso sikhathi ayihlonipheke ayihlonipheke ngokwesketi ukuthi umgqoka isketi kube isketi esiyi length e right esingeze ukuthi na ugoba kube khona into ekuphoqayo ukuthi ugobe bese kuvela izinto esingafisi ukuyibona nako dokotela ngoba phela kufanele sikhuluma ngabahlengikazi kuphela nako dokotela uma udokotela elaphana esibhedlela kubonakala phela ukuthi udokotela abanye abaningi babo bagqoka ama scrubs which is then okay because uyambona umuntu ukuthi usuke esemsebenzini ukhona kodwa engayi ngamfika esibhedlela ngamfica egqoka ishort manje ngangazi kodwa ukuthi udokotela yini lona noma while siyayicela indaba ye uniform ukuthi asihloniphe sihloniphe office sihloniphe thina sihloniphe nama patients nama clients ethu ngoba phela indlela yokugqoka ikhombisa ukuthi uyithatha serious kangakanani indawo osebenza kuyona so kubalekile ke ukuthi ihloniphe ngaleyo ndlela but lay ama name tags is very important ngoba kubalekile ukuthi umuntu uma ngabe efika azi ukuthi usevise ubani azi ukuthi untokozo maphisa ngikhulumile naye wangithethisa kodwa futhi ngisho ekuthiwe efuna ukubonga ukuthi uTokozo Maphisa wangiphatha kahle uzokubona lapho so kubalekile ukuthi siyilungise indaba yama name tags and we want to insist ukuthi wonke umuntu it's a program esizoyiqala futhi ukuthi wonke umuntu osebenza eminyangweni wezempilo uzoyigqoka iname tag uma esemsebenzini ngezwa ke uma ngixoxa nabanye abasebenzi bezempilo bathi bayakuthanda ukwagqoka ama name tags inkingi ukuthi baye batshelwe ukuthi eminyangweni wezempilo umshini wokuprint ama tags uphukile siyilungisileke leyo nto akusekho umuntu ozothi unenkinga ngoba isibhedlela nesibhedlela sizokwazi manje ukuthi sikwazi ukuthi siprint enye into engifuna ukuyisho kodadewethu nabafowethu abasebenza eminyangweni wezempilo uma uyigqokile i-tag phela libhekise kumina mina ngiyi-client ngilibona ungaligqokeli for i-malicious compliance bese uyaliphendula ulibhekisa lemuva umuntu okuyena yena okufuna ngabe uyalibona igama engasaliboni igama selibonwa yisisu sami ngoba ngiliphendulile igama noma yabona lapho olibeka khona so uma ugqoka i-name tag uyigqoka ngendlela ethizwe uyayigqoka i-name tag first of all lokho esikushoyo kodwa igqoka i-name tag ukuthi abantu esibasevisayo bakwazi ukuthi basheshe babone uyabona nje abanye abantu akathanda ukuthi athi nake ngibona alokuthi sorry 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 sis uyabona uyafisa ukuthi akuhloniphe manje uzobheka kwi-name tag ukuthi oh kubhalwe bani Mrs Melani afisa ukungibiza kanjalo manje uma singayidisplaya nge-name tag uyaphoqeleka ukuthi angibize ngosisi noma ngomama bese ngiyalwa ukuthi wangibiza ngomama silingane uyayibona kanti yena bengasinhloso yakhe lokho bekuwukuthi nje akanayo indlela yokukhuluma nami akanayo indlela yokuthi angibize so siyacela kubasebenzi bomnyango wezempilo ukuthi wonke umuntu without fail must always have i-name tag yakhe futhi ayiqonde ngendlela yokuthi bakwazi ukuthi abantu bayibone bakwazi ukuthi bayirecognize
ungene uLindiwe Ndwandwe wathi ke unenkinga nyana encane afisa ukuthi ke akachazeleleke ngayo ake sithathe nangu osemoyeni kodwa kwamanye untombi zonke ewilo hey ntombi zonke sawubona ntombi zonke sawubona semoyeni
yebo sawubona njani
siyaphila bayaphila abantu ewilo
bayaphile ewilo
ngihlale ngifika laphana ewilo kodwa ke siyoxoxela ngisuke ngizokwenzani nangu ngqongqoshe bingelela
Ebingelela Ntombose.
Siyabingelela Ntombi kunjani?
Ngiyaphila njani?
Siyaphila sisi.
Kuthini kuphawula kwakho nombuzo kwakho?
Mina nje benginombuzo la Ntombose amehlami anokukhala.
Ya.
Alume uma ngabe kunomoya akhala inyembezi. Ngabe mhlambe kusuke kuyini inkinga?
Hey, ngazi ngiyawuthanda lo mbuzo wakho dadewethu ba nami kule insu nje ba kunomoya nje amehla amanakho ukukhala kakhulu. Sengizosale sengiphendulwele kake nami. ngoba impela ayatetema manje lethi singazi noma phela sekuyikho ukutetema yini kodwa udokotela uzosiphendula ibe kuyilokho phela dadewethu
yebo
uzokwazi ukulalela emoyeni angithi
yebo ngizolalela
okay udokotela uzothi mayisengena edabeni ebese esiphendulela asiqale ke sithathele ithuba sikubingelele dokotela usitshele ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangweni
sanibona igama lami nguphelele wakamncube ngiphuma eGrace Hospital
absolutely
isibhedlela esiseMaritzburg
oh shuthi umakhelwane uzosala sesizakala impela
ngisebenza ngamehlo so ngise clinic nje yamehlo so zonke izinkinga zamehlo sidila nazo nalabo abadinga ukuthi bahlinzwe amehlo nakhona futhi siyabahlinza amehlo
bakuyasebenza lapha eGrace ngonqoshe nalo udaba ngiyafisa ukuthi nawe ukudlalele ngolimi olwazi ngayo nawe ngoba ngiyazi ngifunda ukusebenzisa mnele ngilazi leka nongoma igama nina nilibiza ntini igama leli labafowethu labo ngoba ngisafisa ukuthola nabudokotela isifo yini noma nikubiza ngokuthi kuyini kahlahle manje nichaza kodwa ngonqoshe nekwazi ukuthi kuyini nina kapha kwa
Well mina ngikhule sibizwa ngokuthi skiloho ngikuzwile ke kodwa ukuthi uvunga uvulo kungazi ukuthi
ibhala skiloho ngiqala nokuqala besinokho mina kodwa ke njoba ngisho ukuthi ulimi lwezigodi nanokuthi ke khona amagama othola ukuthi kwesikhathi ayasebenza abantu bethukane ngawo kakhulu hey wena ukuthi kugcineke lelo gama sekungazi ukuthi nalo liyinhlese sekuthwalise kodwa thina sikhule nje emakhaya bekukwazi ukuthi ingxemu noma nezingxemu mawukuthi ke ulento zini nangu Solomon Mthembu ungena usemoyeni Solomon Mthembu usemoyeni ngathi usenqamukile umthembu besifusa
ukuthi oh khona
mfowethu ukuphi usha ukuphi nezwe
cha mina ngilalela umdungudle FM ngila embali ethu kuhlala nyanzi
awusuka yangena ke Maritzburg namhlanje akudlalwa baphila abantu embali
Aba yaphila lapha embali hawu sekwaba kuhle nje uyazi ukuthi njoba ngithinta nje we maphisa indaba la ngijabuliswa ukuthi niyabazi ukuthi nihlale nihlale nesikhumbule sowumphakathi
absolutely
nisichushise ngoba eminyanga eminingi ayikhulumi sibona nje singazi ukuthi sizoyahapi kodwa ke nina ke cha mina lapha ngifuna ukubuza nginosifo sofuba bese futhi ngiphinde ngiba umuntu ocina nayo okuthiwa sinus kuyangiafektha lapha emehlweni mase kungivukile amehlo aba nenkinga kakhulu ngabe vele ziyahambisana nalezi zinto
hey wabuza umbuzo omnandi dokotela ngiyacela uthathe lo mbuzo usakhona omunye
cha iwona nje lo iwona nje kodwa nje bese ngibonga kakhulu kumnyango uhlala usikhumbuza sibonge nene siteshi sethu ekhaya inkundlo siyabonga
hawu baki ngqongqoshe phela ubonga wena lo muntu
no asibonge kakhulu kuSolomon Dokozo udokotela esazomphendula nje ngicabanga ukuthi enye into uSolomon nje obekhuluma angikhumbuza yona uma siqala sasithi nasendaweni noma
kusibambe emoyeni ngoba
hayi siyayazi indaba airtime bangithi awu bangithi ne network mfana
So siqala Ntokozo nawukhumbula kahle siqala ishow sasilethe district director sasilethe hospital manager basinikeze phone number yabo basinike cell number kwahamba ke ngenxa yebusy basala so uyangikhumbuza ke ubaba uMthembu lapha ukuthi kufuna siphinde sibuye kuleyo program yet so that nabo bazi ukuthi noma kululu ukusithinta thina kodwa uma ngabe udinga uCEO wase Greater wase Grace Hospital uyazi ukuthi ufonela abanye uma ungatholanga usizo eGrace ungalitholanga usizo eHerigwala ungalitholanga usizo eNorth State bonke futhi be ungabatholi ukhona district director sekuniki number yakhe so sizoyibuyisa ke leyo program so that abantu bakithi bahlale benazo lezi
zinto dokotela awuqale ngawo umbuzo wakhe umfowethu lokuthi nazi lezi zifo lezi sifo sofuba nesinus yabo lokugungu bese kushaya lapha phezulu la ekhaya kuyenzeka ni bese kugcina ke kuxhumana namehlo ngoba uthi ubesezwe ngazi ukuthi namehlo ayambamba mase kusukile kahle
ngiyabonga kakhulu ngalo umbuzo oyingqikithi ngempela nje besho nje athi uke cinane esifubeni abanye kuthiwa yiasthma leyo abanye bazibalunyele even nasemzimbeni abanye kube buhlungu even nasemakhaleni kuyaxhumana konke ke lokhu kuze kuhambe kuze kuthele even amehlo.
Okay.
Lokho if umuntu anale nkinga sesithi uyi ngesilungu sithi uyi atopic individual. Okusho ukuthi unezinto eziningi allergic kuzona. So uyadinga ukuthi abonwe lo muntu so that aqalwe kumaphilisi azozama ukudambisa lokho ekusemzimbeni kwakhe and then akwazi ukuthi atreateke so that zonke lento zokontroleka kahle.
Hey wayichaza kahle uDokotela uThokozani Biyela lapha eNkandla. Hayi uyabona namhlanje ke KwaZulu-Natal zigadle yonke. Usemoyeni sawubona.
Ngibingelele maphisa ngibingelele nangongqoshe.
Siyabingelela baphila abantu eNkandla.
Bayaphila abantu eNkandla noma bene inkinga ke njengami.
Hawu bakithi. Awuze nalo siluze kancane.
Mhlambe ngicela uqale ngibonge kungongqoshe. Ngoba selokhu angena sibona ngathi mkhulu umehluko obonakalayo ezikole elokhu ezibhedlela nasemakliniki ngokohlelo lokunakekeleka kweguli. Kodwa nginesicelo ngicela nje ukuthi mhlawumbe ikhona nendlela engenziwa ukuthi kube khona usuku olulodwa nje esithi ekliniki kuzobhekelelwa thina ngoba siye sabo ke emakliniki uma kukho nomabingane. Siyobambulayi nathi lavana sibanje izifo ezithile.
Yebo ezicashile.
Ezicashile ngoba sithi masifike emakhaya lapha bathi hawu bese sekliniki uyagula uyafa.
Ha mina nguzwa kahle mfowethu lento oyicela ugcelela ngisho nami ngela ngoba ngeke ngathi ngithe ngawubona la into ngizoyichaza ngithi lento lapha kulayini.
Sizizinto
kube nensizwa nje mhlawumbe ngafe ngilibike kuyudaba lapha eceleni hayi komunye futhi udade. Absolutely.
Yeah.
No asibonge siyabingelela ababiyela asibonge kakhulu ngama comments akho. Ngicabanga ukuthi
ngevike
edlule Ntokozo sike sayichaza indaba yalento sibiza ngokuthi immense clinic. Siyazama ke ukuthi ama clinics ethu onke akwazi ukuthi abe nabo abantu besilisa esibasebenzisayo abawose noma abawo sibabiza ngabahlengi uma ngabe sikhuluma ngesiZulu. Unfortunately okwamanje asinabo abanele ukuthi singaba nabo iprovince yonke. Kodwa uhlelo lwethu lokuba trainer abanye sibazikwazi ukubanikeza ama bursaries sesalqala some 2-3 years ago. Kodwa ke phela ngoba yifundiswa lezi awufunda unyaka kodwa kuphela. Kuthatha isikhashana ukuthi umuntu agcine ekwazile ukuthi ezofika kuma facilities
la nasendleleni.
Yaya ngiyangifuni ukisho leyo. So yebo akhona ama clinic esesiwaqalile esikwazile ukuthi sakhe lento esibiza ngokuthi immense clinic noma immense corner okusho ukuthi abantu besilisa uma befika lapho bayakwazi ukuthi ukuthola basizakale basizwe umuntu wesilisa uma ngabe befisa lokho. So uma ke as long as befika abantu besilisa sikwazi ukubathola sizobe siedda sazi ukuthi siyanda emakliniki amaningi so that noma ngabe yipi clinic umuntu afuna ukuya khona akwazi ukuthi athole usizo kulona. Kodwa kwamanje ngoba kuyenzeki lokho ngiyafisa ukucela kubabiyela nabo bonke abanye abantu besilisa ukuthi uma ngabe efika eclinic ebona ukuthi akekho comfortable ngokusizakala yilabo abazomsiza mhlawumbe ingane yasendaweni ingane encane umakoti wendawo owaziwayo umama kamakhelwane uyabona ukuthi hayi awukwazi ukuyichaza le ndaba hamba uye kumphathi weclinic ulichaze udaba lakho ukuthi cha nginenkinga efana nale kodwa ngibona ngathi ngizoba nenkinga ukusizwa uneswa kwamaphisa ngoba umakhelwane wami ngicela ungitholele omunye umuntu. So abaphathi bethu ke siyayixoxa naye leyo ndaba ukuthi lapho abantu besilisa singakakwazi ukuletha ama male nurses khona sizobasiza ngaleyo ndlela.
Absolutely.
Senzele ukuthi bangajiki Ntokozo ngoba ngesikhathi ejika ingesikhathi ukugula kuqhubeka kwanda kanti besingakwazi ukuthi sikwelaphe kusaqala.
Dokotela ke ubengenile oqala wathi amehlo makunomoya ayakhala waphinda futhi nami inkinga ke engike ngibhekene nayo kulenzo lo moya ngaze mi lo moya uhlobo olusha lo moya olufikile ukuthi usem ungaphandle nje uzwa umoya ukuphephetha ubona amehlo esekhala ngabe mhlambe inkinga enifanisa nani le noma esuka kuphi
le nkinga ayishoyo ingenziwa izinto eziningi ezihlukile kungenzeka ukuthi amehlo akhe a dry omile.
Okay.
Yena ngathi ome kanjani ngoba ngibona kupropoza inyembezi kanjani kanti amehlo mekuthi a dry ngoba soke zama ukuthi alwisane nokudry and then produce more akhe more inyembezi ngoba afighter lokho unokoma so ngenze ukuthi udinga uthathole amaqonzi azomsiza ukuthi akhe kahle inyembezi khona ngeze kuba dry ngenze kafuso ukuthi ukuthi abe nenkinga ukuthi mhlawumbe unama allergies njengalomuyo ade esho ukuthi mhlawumbe unama allergies athile amenza ukuthi amehlo akhe abe angabi comfortable okunye ke ke ongenzeka ihlo linendawo la eyindebeni lapha likwazi khona ukuthi li drain amanzi as umenzeka inyembezi kuba khona lapho ngalana nje lapha lijena khona amanzi if leyo ndawo mhlawumbe ithi ukuvaleka iblockile then inyembezi bene iphophoma ngoba azinayo indawo lapha ejeneka khona
so kufanele uthenge umoya lapha mangibonte iblockile ephete ngangibona ogogo lapha sondela besiphephete ukuthi babeyazi lembobo ukuthi yavaleka hayi ke angikhulume lidoda la yimina nje ngiyicabangela ngile kude uthi ke cha sengiyazi ukuthi kukhona la ngiyathemba ke uyaphenduleka ukuthi udade kodwa ke umuntu obesicelile ukuthi sikhulume namhlanje ubethe ucela sikhulume uthe ungqongqosheni iskeleko
Ngiyangizwa iskiloh
wethe ke ucela sikhulume ngeskiloh noma ke singathi ngolimi esilwaziyo kwezinye indawo abalisebenzi bathi ingxemu ngiyazi ukuthi kwezinye indawo bathi insanga kuya ngokuthi ke wena uzositshela nawe nje kodwa ukuthi ukwazi ukuthi yini wena but iyini yona insanga le noma iskiloh noma ke noma ingxemu le
mhlambe angiqali ngokuchaza nje ukuthi kuze ukuthi umuntu abone kahle
yes
amehlo asebenza njengamawele.
Okay.
Kufanele ukuthi mefuna emboleka ebona indawo ethile aqonde lawa mehlo. Mengaqondile amehlo uqala abona izinto ngazi zizimbili.
Okay.
So ingakho kubalekile ukuthi amehlo aqonde so that isithombe esokwenzeka engqondweni yakhe kuba isithombe esisodwa. So ingcimu kusokuphambana kwamehlo.
Okay.
Einkathini eziningi ke ukuphambana amehlo ngenzeka kuse kuyihlali lodwa kuphambana liye ngasekhaleni
okay
kube lodwa sometimes uba amehlo awu2 aphambane noma shintshisane ubona yeah. Uqondile sekuphambene leni ngaqonda kwaphambana leni yeah. Iloko kujwayelekile kwesinye isikhathi ke ukuphambana kwakhona liphambana libheke ngasendlebeni kungenzeka kube lodwa nakhona futhi ngenzeka kuba awu2 ngenzeka futhi ashintshisane nakhona
yeah.
Enye futhi ngcemu elinye elike liye phezulu
okay.
Elinye liqonde noma liye phansi liye elinye liqonde
oh.
Lokho kuthiwa yini ingcemu konke lokho
yes.
Ukuthi liphambe
khona nje ngengayibona insukweni liyagunquza ke lona lali yes. Indawonye lokhu linyaka
yes.
Lili ishaya
yes.
U 360 degrees
yes yilapho kuthiwa ama complex
okay
yes yes khona bangathi ubheka la elinye libheke la
yes.
So yebo ama complex queens
mhlambe ke ngizama njalo ukusondezela umzali nayo oyibonayo ingane yakhe nalenkinga isifo yini into esingathatha ukuthi isifo noma kuyinto enomali nje
ngingathini ingcemu ukhona abantu masebe bezele bebe nayo
okay
but kufanele at least by 3 months iphele
okay
ehe ehe ngoba ihlolisa lisakhula ngoba ukubona vele njenga yonke into emzimbeni siyafunda ukuhamba no nehlo liya itrainer ukubona so kwezinye inkathi ingane encane kizalwe ingazi ukuthi nengcimo ezinge zizizalwa zingahle okay but lokho akuyona into esifane si accept ukuthi umuntu from 3 months asanengcimo akuyona into enormal but okunye phela kuwufuzo
ehe
kuwufuzo
yebo
yebo
ikhona futhi leyo thothi uyithole ngoba ekhaya vele into yakho okay ikhona nike into ethi uzalwa kungenayo ingxime bese ukuthi makhamba iminyaka mhlamba bonakala isiloko ikhula ke naye liqala ke manje
yes 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 enkathi neningi njengoba ngishilo ngithi kunenhlobo eziningi khona laba abazalwa benayo kukhona labo eqala ukuthi ivele mhlamba sebe no 6 months kuba khona labo abayithola ezibekhula so kwabanye kuba ukuthi mhlawumbe ingoba akaboni kahle udinga izibuko
okay
so leyo ke iyakwazi ukorrecteka ngale yondlela but okunye ke as abantu abadala nje ohla sesifanele sinakekele mhlawu noshukela une high musho shawa yi stroke
okay
yabona musu yaqala manje kusuba ningxemo into adenge yona adunayo lokho sesekuthinteke ini imizwa yokubona econtroller elawula sorry elawula ukuhamba kwamehlo
manje ke awungilaphekela ukuthi ke ose onayo nemsiza kanjani uthola ukuthi usiza ayakwazi into aqondiseke ungoqoqele nje wona ngo 2 minutes obisikhathi asiseko ngakumina uyakwazi into umuntu asizakale niyakwazi ukuthi ngiya kuphi ngisuka ngiphi nje mangisekhaya hle ngiyalibona nami liyaqala manje iso seliyaluduza bese ngiphuma ngibhekana
okay ngizoqala nje inganeni kubalekile kakhulu ngenxa yokuthi if ingane siziyeka zinengcemo isikhathi eside ihlo liyaqala libe yivila okusho ukuthi noma esemdala aliphinde libone ngendlela kufanele libone ngayo sokubalela ukuthi ingane zibone mashisha khona zolungiswa ingane engaphansi kwomnyaka owodwa zike zijove lapha kumsipha yazo kuze kuzame kulapheka lokho ungaqondi kwamehlo and abadala ke bayahlinzwa bona yebo uyasebenza ukuhlinzwa odinga izibuko uyayithola naye izibuko akwa wonke umuntu oyekoda ke on nengximo o insanga osizwa izibuko yilabo abadinga zona
siyabonga kakhulu dokotela sizokulanda ngelinye ilanga ukuzokhuluma ngalaqondileka amehlo ke manje ngoba nawe aneyinkinga nawe hey ayakho wisha bu abuya khala ayikhalele nje siyokulanda ke sizosixoxisa ngakho ngqoshe hayi na indaba
no siyabonga kakhulu and I think kufuna sibonge kudokotela ngokusichazela ngoba ezinye zezinto ntokozo siyasizithathe nje ngokuthi izinto ezenzekayo kakhulukazi thina abantu abamnyama ngoba asikujwayezwanga ukukomplaina sikujwayezwanga ukuthi nakukhona inkinga ekhona izinto ziyalungiseka engifuna ke ukugcizelela lokho dokotela kade kusho ukuthi abantu bakithi bayasizakala siyacela ukuthi uma ngabe ingane isheshizalwa kubonakala kuze kudlule 3 months la usho dokotela kubonakala ukuthi ihlo alilungiseki sondela phela sizothola indlela yokuthi silungisa kanjani kodwa uma singaphezu ka 1 year nalabo basengeza still sibona ukuthi bayakwazi ukuoperateka and kulungiseke lapho ukuthi kufuna kulungiseke khona. Singahlali emakhaya ngento okwazi ukuthi ngalungiseke.
Cha, ngonqoshe sicelile la nokuthi ke bayasicela ukuthi ngoba kuyinyanga ekhulumisa kakhulu izinto ezithinta mental health le base besicela futhi khona lapha kuyipage lomnyango ukuthi ke ake sithole umuntu ozoku khulumise lento ekuthiwa iADHD. Ngizofuna isho yena ukuthi bathi iyini udokotela lewo khona la. Intokazi le umiso kuhle Mhlongo uNjomane. Futhi ehle nawe nje beku analyze akubuka ukuthi izinkinga zakho ziphi akuboni mawuthatha unyawo ah
kunakele
ubethe kakhulu tatawethu awushelwe ubani wakabani wenzani eminyangweni ozempilo
ngiyabingelela bonke abalandeli bohlelo ngqoshana nontokozo imiso kuhle Mhlongo meluleke wengqondo osebenza eVictoria Mxenge sibedlela
awusuka
sokusuka suka King Edward
uyangichaza ukuba uyakhumbula ukuthi sekusemxenge lapha yaye andakumele sikhohlwe lapho siqala lapho ukumaka sibondaye uyi psychologist impela kodwa ka psychology cha mfowethu ngiyazi ukuthi ke isikhathi esiningi abantu baye bayibuza ukuthi why kumele kube ne psychologist esibhedlela mhlambe sisalisebenzisa le thubu salususibeka nje sithumbeni uthena yini kumele kube ne psychologist esibhedlela lenzani i psychologist esibhedlela kafushane nje
impela ngicabanga ukubalekela ukwazi ukuthi okomzimba akuhamselani kodwa hamsana nakho nokungumqondo nangokomoya so kubalulekile ngaphela ukuthi imtholampilo ibe nawo ama psychologist ukusiza ukuhamselana konke ngokuphelele ngabe thiwa umqondo nomoya awubungekho ubaleka wayo ngabe umzimba uhamba wona
hey yikho ke simdingo spiritually siyemasontweni hey ngingathathwa enye insizwa la esenza naye ngesesontweni ebese kunesikhashana ke
ngacina
ngosabe ngizwa sengikhala abantu bekhala la mphela nami sengibona bayakhala abantu amayikhalisa la hey kumnandi
sokuthi akhala kanjalo besinyembezi lephele
oh ufuna zehle kuphela ewe ngifuna webone kodwa ukuthi ngikhona manje hayi kumnandi sontweni ngayibonake leka spiritual ngiyajabula ngoba ukho nosozo psychology ake nangapha yaka psychology izinto ihambe kahle yini ke le ADHD
okay ADHD imele u attention deficit hyperactivity disorder ngokwesingisi yebo kahlehle ngokwesizulu alikho igama kahlehle but ADHD ingemkhakhe emibili la kukhona inattention so la esithi abantu abanokunganaki mase kuba khona ihyper activity la esithi mhlawumbe uqine kuze kweqe
ngokwesizulu. Engiyathanda la kwelokuphapha bangangiphaphele mina. Sengiyayibona ukuthi ngikhule ngigudla kapi lokho okuchazayo. Imvamisa ukuphatha abantu abangakananiki inayo iminyaka enayo bonke abantu abafika la nje ngilokhu ngisho into bagadla kakhulu kubantu abanofoto uthi mawusuna foto ngathi izifi la iqala khona. Kodwa ke le iqala kumiphi iminyaka manibuka njengochwephele.
Yeah, so ADHD is a neurodevelopmental disorder.
Mm-hmm.
So meaning lokho ifuna lengabe impulse asibona before the ages of 12.
Okay.
Yebo.
Ukuthi nje mawukuthi uzoba nayo ufuneka sikwazi ukuyibona
impulse before the ages of 12.
Phambi kokuba neminyaka e-12. Isifo yini lesi? Kuyelapheka yini futhi?
Yebo, i disorder yes, isifo ngokuthi kuseni ukuthi ke thina njengabaluleki bengqondo kanti nama psychiatrist odokotela bengqondo sidila kakhulukazi malana nezinkinga zikanje. Ngoba ngisho ukuthi se neurodevelopmental disorder meaning usuke kukhombisa ukuthi umntwana akakhona ukuthi aveze ipotential yakhe ngenxa yokuthi unale nkinga ngokukhula ngokwanda kwakhe ngokweminyaka.
Sibonileke kakhulukazi abantwana angazi lento ngathi inakho ukuba ibonakale ngokusheshsha kulezi ikole khona izikole lezi esizathu zezabo mhlopho kwashakacini. Kanti la izikole zethu nayo kwaqondiswa ngenduku nje lento bese kubuya kuyiqondela. Ngapha ke bese siyenza ukuthi umntwana usezonikezwa uhlobo oluthile ngekhumbula njengomunye umzalelwe njena eyibamthengisa lamaphilisi ingane yakhe sivele ibe ujamu njanti ingane ebikade ikhululekele kwashakacini. Mhlambe ke awube kumzalo sesithombeni osetsheliwe eklasini ingane yakhe ukuthi yena iyahluphi iba iyagxumagxuma and then bese kuthiwa kasebenzise omaphilisi athile ingane useyibona yena-ke isihlala iyithambele ngengane ayisanakho ukugxumagxuma ithini into lapho.
Kahlehle ukubaluleka kwamaphilisi mase sesibona ingathi sekunophazamiseka ukuthi umntana ngoba ngishilo ukuthi akasakhuluma nenqubekele eyaphambili ngokufunda neyifundo zakhe la soluthi usephazamisa nabanye abantwana abaseklasini.
Okay.
So ipotential lomntwana ayisakhona ukuvela 100% due to inkinga leyo ekhona obobi ADHD. Yebo, and ngiyazi ukuthi abazali abaningi abathandisisi kwemithi kodwa ngoba ama levels ayo ahlukile kahlehle. Yes, but sike sibone ngaphela ukuthi into awozo science asikakabi nolwazi usahlehle yini imbangelo ya kodwa siyazi ukuthi into evamise ukuba khona emndenini futhi.
Okay, mhlawumbe uzongilapha ngeimpawu ngoba ushilo athi negama lesizulu asinalo omunye usayibuza ukuthi kazi into emkanjani izithini izimpawu zawo siyibona ngani.
Ngoba ngishilo uhlukile ngokwe inattention so laba banganaki. So uthola ukuthi umntwana unokulahla izinto ekalula. Uthola ukuthi umntwana uthi ufuna le uhlezi ndwazile eklasini. Uthola ukuthi umntwana ngizama ukugquguzelela ukwenza umsebenzi wesikola kathansisi. Umntwana nje ngisho nomsebenzi wesikola kanaki. Bazothisha babika ukuthi hayi usibani maningi ngathi akanaki. Hayi ukuthi umsebenzi uyamhlolo kodwa yena akanaka kakhona ukuthi anake.
Ukhona umehluko phakathi kwayo i-ADHD le ne-autism. Yini umehluko?
Yebo, khona umehluko omkhulu. I-ADHD kahlehle i-hyperactivity iyona evamise ukuduma kakhulu. Lezi ngane eziqinile esithola ukuthi ziyashesha ziyalimala ziphazamise eklasini. Hyperactivity ngoba ngishilo azilandeli
angilapho uthisha wena mayefika athi maphisa abhala igama lakho phezulu bese ubhala abakhulumayo ngoba bakwazi ukuthi mina bengiqanguluka nje
ngiqhubeka eklasini. Ngoba ngisho usuthola ukuthi ke ukufunda kahlehle akusenzeki hayi ukuthi ngoba umntwana ake akaphefomi kahle kodwa kuhamba ngenxa ukuthi umntwana uhlezi isiphithiphithi akasathola isikhathi ukuthi ahlale ndawonye enze into njengama requirements educationally.
Sengiyabona ukuthi ngingaphumi number 1 ngoba angihlaniphile khona kodwa ke isikhathi sasingekho. Absolutely.
Yebo, so autism is now as a neurodevelopmental disorder.
Okay.
Ihluke kakhulu autism so ngoba impawu zawo ubona ukuthi umuntu akakhona ukucommunicator.
Okay.
Nendlela abona asibona thina ngayo nangendlela azibona ngayo yena and ivamisa they have ama language difficulties.
Yes.
Ozulimi kuyaqinaqina bahlukile kakhulu owe autism. Indlela umuntu acabanga ngakhona nangendlela abona izinto ngakhona. Uthola ukuthi ke na lento autism ivamisa ke iba lifelong kahle hle as for ADHD kahle hle kukhona indlela sokuthi sizama ukuthi silawule we as for autism unfortunately ayikho i-cure kahle hle
absolutely ngiyazi ukuthi ukhona uma umzali njengamanje olapha ekhaya obhekene nale obhekene nengane nale nkinga oyishoyo ebese ke fisa ukuthi ngaphuma ngibheke phi ke manje le kanongoma nje ngihlalele endaweni ekuthiwa kwabheka umthetho ngiphuma ngibheke phi banginengane kulesi simo sichazayo
yebo kusho ukuthi mesikhuluma ngeADHD kahle hle bonke odokotela beingane banawo ulwazi wokwazi ukuthi ba diagnose abantu abane ADHD kodwa uthola ukuthi ngenxa yohumanike above 12 years ilana ke sibona ama specialists oma psychiatrists dikeke should ngabe kuthiwa ke irecommendation kuthiwa umntwana emele athathe itreatment
yazi ukuthi inyanga enkulu le yabantu esuke nisebenza indaba ukuthi sikhuluma nge-mental health i-message yenu ke enidlulisayo kakhulukazi ngalesikhathi ingabe ithini esingagadla ke nakithi nje yabona nje wasiyontoza usho ukuthi nayo ngiyakubona ngathi khona okukuthi kodwa nje wathi omunye ngiyahlanya hayi kakhulu kuthini
yebo ngicabanga ukuthi enyangeni yesikhombisa kunyaka kuningi kwenzakalile South Africa also as an ama individual njengoba sizama ukubizwa kulezi nhlelo zikanje kubalulekile ukuthi abantu balokho besibheke kancane kancane ngoba phela sazi ukuthi isimo njengoba ngihlezi ngisho ukuthi impilo ayinokushintsha kodwa umuntu ufuna lazazi yena ngokwanele mekukhona la ingase senokulima lakho ngoba impela uma kunokuphazamiseka ngomqondo akumemesi yebo akufani ukuthi silonde ubone isilonda hayi sesiyaphola noma sesikhona kodwa nje kubalekile ukuthi abantu babe nolwazi bazazi baquphelele futhi ke thina ke emtholampilo sikhona sizimisele futhi ukuthi sibasize abantu balana nalezo zinkinga
no silibonge kakhulu ithuba ohlala usinika lona ngonqoshe ngiyazi ukuthi mawulithola le thuba nawe uba nakho nje ukufisa ukuyina nazi incwepheshu uyayiletha la nangu dadewethu uyipsychologist yazi ukuthi yena akasili psychologist anyana nje une uyispecialist ngoba kuhamba kuze kuyofika awuthi ukuhlebele ngqongqoshe nangu ngqongqoshe
la hayi ngqongqoshe uyazi uclinical ngoba ngama ngichazile nje ukuthi nje khona mehluba so clinical mina specifically ngidila nabanokuphazamiseka ngokomqondo
yes
no I think the one thing ebengifisa sichaze Ntokozo ngileyo ukuthi umntwana if etholakale ne ADHD imaffecta kanjani or yamaffecta yini later in life ngoba you'd see ukuthi singaze siyithathe njengalezifo esiyibiza ngokuthi izifo zabelungu ngoba besithi akwenzeki kodwa thina sikhule nje kuthiwa uyaqina lokho kuyaphapha lo udinga ukushawa lokuphela kodwa okungasho ukuthi kwakungekho ngaleso sikhathi ukuthi nje anga for some reason sasingakwazi ukuthi sidiagnoseke kahle thina so bengifuna ukuthe ukuthi sichaze ukuthi later on in life uma ngabe ize yahamba yangatreateka iyam affecta yini umntwana uma esemdala nje imaffecta kanjani umuntu affect
yebo sese siyathola manje initially ADHD kwabu inkinga engathi ifocus kakhulu ebantwaneni kodwa sesiyabona nabantu abadala la thola ukuthi in terms of oma goal setting for abantu ungakwazi ukugcineka kahle emsebenzini umuntu nje oyispitsipitsi
ohlezi
ohlangahlangeni ngoba usho ukuthi nje uyaqine kuze kweqe nabanye abanganakiki usibani manakanaki usibani ningazi ngalokhu ixanga ngoba kanaka kanti kusho ukuthi vele sikhumbule mesithi neurological sithi ubuchopho so meaning the actual brain the functioning of the brain so ilikelihood of ukuthi lezo zinto zishintshe is very very akwenzeki kalula ngisho kanjalo yebo so sicela nje ukuthi abantu sibekezelane inkosi yami lezi nkinga zikhona zigcwele impela umuntu angathatha ukuthi hayi usibani banakezwa noma mhlambe akafuni kodwa naye usuke enza ecabanga ukuthi ku normal kanti nakabona ukuthi mhlambe abane bethu asisingathi sesifuna ukumqhela
iyatholakala i-treatment noma esemdalo
definitely yes
hayi ngizoniqukula inqwaba yenu ngeniphosa ngiyayibona le nto akhuluma ngazo ngiyayibona
kodwa phela ubalekile uphela ifuna le ukukhoze i-impairment it disorder mesithi is a disorder cause it causes social and occupational impairments so meaning ngokuhlala sonke ndawone nangokusebenza awusakhoni kukhona wonke umuntu vele ozoba nalo oqina nalo okujabula nalo onganaki kodwa mase kufika la ikusena ukuthi ke osa functioning at all ila esesithi ay sekukhona i disorder ngoba sekunendlela endaweni eyiningi la ongasa function ikhona
ngale kokuchitha isikhathi asigijime ngelikhulu kujubane manje sibheke le kwi district enkulu lapha ya lento zaneni eking cetshwayo bathi ke laba abanye ngongqoshe se king seswayo king seswayo umphathi ke lo we district khona lapha ya king cetshwayo kodwa ke sikunika ithola ukuthi introduce usethu ubani kabani wenzani la eminyangweni
ngibingelele ungqonqoshe ngibingelele kuwemaphisa nakubalaleli abalandeli page like I help
absolutely
kuphakama lona hlwathi o njengoba usushilo osuke ekhingcetshwayo njengamanje ungumphathi osabambele umphathi omkhulu e-district kodwa ungusekhemisi
nazo awu uyezwa ke ngqonqoshe uzokhomisa lena uzosinika namaphilisi before ahambe lapha kodwa ke ngaphambi kwenze njalo ungqonqoshe usethe sesothi njalo masihamba sesibe nenhlanhla so njalo masihamba silande o district director bezoshina nombolo zabo lapho uzantu bebathole babe bafuna sala usuwapha ke nje ubaphe mahala le nombolo le kodwa ungqonqoshe wabacela phezulu bakuthinte mabe nenkingi angathi umuntu bebethini lapha nakuwe ngqonqoshe
but hi gorgeous manje umphathi mesinikile unapha yakhe yokuthinta bakithi sicela ukuthi ufone uhlale odabeni umuthumele i-message uthi sawubona nguzibani bani naye inkinga yami manje inkinga komunye uvela athi hi abesexpect umphathi ukuthi azophendula aphinde aqhubeke ethi hi gorgeous maye ngikanye uzothi so siyacela nokuthi ke njengoba sichaza ukuthi sinama districts ahlukahlukene uma sithi udadewethu njengoba esebenza e King Cetshwayo kusho ukuthi usebenza nabantu basenkandla abantu basemhlathuze abantu basemelmoth abantu base mfolozi bangeni Richards Bay yilabo kuphela abamthintayo uma benenkinga ngeibhedlela ezilapha nalawa amanye ama districts ke sobe siloku sibaletha sikwazi kodwa nje u high gorgeous simakarom
and enye into ezobalimaza phela o district director banakho ukufaka izithombe zezingane zabo yena usebonela sithombe kusebelesele kanti ufa endaweni
cha kodwa lo usemncane usanga udeserve kodwa ngifuna sibuke
cha
asiqoqe le
cha awusipheke number lo yakho ngoba sesize sakuthola shothi ngeke sisalentuza ke le elentuzaneni mase sifike king ekhona eKing Cetshwayo salusiphi inombolo
okay inombolo yami ngitholakala kuyo ngu 066 470 3192
awubaphindele futhi
066 470 3192
Ayike esiyabonga kakhulu lapho awusiphe ke siyazi kunalolu hlelo leli ngobusokhemisi kunohlelo lokuthi ke sizame ukusondezela abantu imithi kakhulukazi laba abaphila lezifo lezi siphila nazo nje sesithi ke abakwazi ukuba nendawo eseduze nabo abakwazi ukuzolanda kuyo amaphilisi eyaziwa ngokuthi ke ngokwazelonke CCMDD kodwa thina sahla KwaZulu-Natal sizobiza ukuthi ikhemisi eduze nawe senze abantu bakithi baqonde ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngalo CCMDD ogogo babemvimba ungqonqoshe bethi yini lo CCMDD bebekusho beze bosithi la bese nje
ufuna solanda amaphilisi edandi
edandi umuntu ogibele wathi edandi mayifika edandi ubamtshethe hayi bekusi CCMDD hayi indaba yasedandi mhlawumbe awusibeka ukuthi nje lolu hlelo kwafushane bengasiphela lona ngo 2 minutes luyini lelo hlelo ekhemisi eduze nalo usebenza kanjani
Nolihlelo lolulu usebenza ngokuthi mawumuntu nje obusushilo odla amaphilisi la wembelesela iBP oshukela mathamba ama ARVs kuningi nje ukwazi ukuthi wathola amaphilisi ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi bayasebenza aphumele itho munye angabina sisikhathi sokuya eyolanda amaphilisi eclinic so manje isithi into walande eduze nasekhaya amaphilisi wakho walande duze nasemsebenzini wakho futhi
yebo umuzwa ibuza ukuthi mawuthi ngalande duze kwala engakhona sikhuluma ngani ninazo izinhlelo ezithile zokuthi kuba nento ethile kanjani awumbeke sithombeni
okay into eyenzakalayo kuba nendawo ezikwazi ukuthi zibe nesivumelwano nomnyango
okay
ukuthi sizokwazi thina ukuthi amaphilisi wabantu afikele kuthina wena usuyofika kuzowalanda. So mawufika wena emtholampilo uyasho ukuthi mina ngiwumuntu ohlala noma osebenza eMaritzburg kodwa ngihlala eThekwini.
Okay.
Ubuso uyasho ukuthi hayi ngicela ningibhekele indawo eseMaritzburg ezoba seduze nasemsebenzini.
Okay.
Noma uthi ungasho nokuthi esejozini nje akusho ukuthi mawungumuntu ohlala la eThekwini kufanele ulandela eThekwini uyejozini bakunikezeke lezo ndawo bayakukhombisa ukuthi nazi inda uyayikhethela futhi wena oyithandayo
mhlambe ke mina mangihlele ekhaya njengamanje ngifisa ukuba kulolu hlelo okhuluma ngayo yini kufanele ngiyenze
kufanele uyoqala emtholampilo oqala
okay
kufanele bakucheke babheka amagazi babheka konke ukuthi amaphilisi wakho wadla kahle yini ukuthi ustable yini usumuntu yini odinga ukuthi abonane nodokotela njalo noma cha mawumuntu ongadinga ukuthi abonane nodokotela ngoba lo hlelo lenzela ukuthi emaklinikhi ungagcwali umuntu ongaguli ngempela
yeah
ufike laba abagulayo ngempela badinga attention kadokotela noma unesi
kungabe no line abantu
yebo yebo nawe futhi isiza nawe ukuthi emsebenzini kunabantu othi mayithu yolanda amaphilisi kuthiwe awuzuhola namhlanje ngoba ubungekho manje kulolu hlelo ufika nje uyathatha amaphilisi wakho lapho lwalanda khona uyaphuma ubuye
emsebenzini hayi zimnandi indaba ngiyazi ukuthi usakhulume ngalaba abalandayo okuyena ku patient noma u client but ke khona lo nothi mina ngifisa ukuba ngibe sesigabeni sokunikezela noma ngebe u service provider uthini ke kulo wenze njani umuntu mayithi nje nakho nami ngikhona la endaweni nginendlu enkulu noma isonto lethu lo siyabona ukuthi kanjani ngingenze njani ukuze kube yimina ke olekelela ngalolu hlelo
Okay kulaba bakanjalo kufanele beze ku department angaya esibhedlela noma eclinic noma district office noma ikuphi la eminyangweni ufike uchaze then abomnyango bazoba beyoyibheka nje indawo yakho na kunohlelo loku apply submit ama form ugcwalise ubusuya approve ake mosu approveiwe usuya qala futhi manje sekumnandike usethe nje nationally ay manje ngishumaphisa
awubo
enganayi engenayi tax number nje ewumaphisa nje ethi lapha kwami yazi nginawo ulondo lapha
yebo
kusemakhaya uyaba service provider yebo
lento ke hey ngiyayibuza phela manje shoti ngini mina ngiyakwazi ukuthi uyintontsha lemithi ngidlele yona lemithi le mayisuke sifika na kwamaphisa phela
akwenzeki ngoba mayifika kunohlobo lwe-scan uyawascan mayefika ukuthi afikile amaphilisi kabani nobani mayeselandwa futhi uyawascan uyasayina futhi umnikazi wamaphilisi so ngaphambi kokuthi ukhokhelwe kuyabhekwa zonke lezo zinto ukuthi usayinile yini umuntu
noma kaqhumzela wena amaphilisi
abantu nanokuthi ke futhi ke kulezi service provider kukhona nohlelo ke abantu mhlamba abanye bangakalazi asenesikhathi lukhona noma bayisikile
Musa wena
manje ufike uzongqonqoza nje gateini
libe liqithizwa ibhayisikile
qithizwa ibhayisikile
hayi ngeke zimnandi lezi ndaba bakithi ngenze njani ke mina ngifuna ukuba webhayisikile bese ngenze njani ngifuna ukulethelwa ngebhayisikile
kuyi process efanayo yonke uyasho mawukuthi uthi hayi mina ngifuna ukulethelwa egateini nje kwami ngoba ngihlala ngibhizi emasimini ngihlala ngibhizi ngiyaclean anginaso nesikhathi sokuya laphana
omuntu uthi mhlawumbe usebambeke la kusahambe kunakalulu umuntu omdala
uyayibona
sazamnani ngoqoshe niyasebenza kulo mnyango akusho ukuthi halamuzi ke nge-meeting ebeninayo maduze nje benibhekana lapha neziphi izinto ezintsha esingayibona niza nazo
Oh kule meeting ebesinayo besibheka kuqala sibuka ukuthi kuloko waqala lo hlelo
sibeke nje sithombe into iyini le meeting bekuhlangene nobani kafushane
Okay i-meeting ebesinayo besino National Department of Health sine province sino service provider labesebenza nabo abasiphekela i-meeting So besibuka ukuthi kusukela siqalile le program sikuphi manje ngingasho nje ukuthi nje ukusukela saqala lo hlelo sesinabantu abaregistile aba more than 2 million balanda endaweni ezi more than 700 in the province kwaZulu Natal
phela
so nje besibuka lezo zinto kodwa sesithi ke manje akukanele sikakaneliseki lo 2 million singakwazi ukuthi siye siede linye million futhi
bakithi
sithi nje
niyasebenza kakhulu kulomnyango
ehe
mina ngiyabonga Nkosi yami mhlawumbe ungathini kumlayezo wakho ingqikithi nje ongawuphuthumiseka wonke umuntu kakhulukazi wona ama service provider nabo ke laba badinga ukuthola usizo njengosekhomisi
ngingasho nje ukuthi nje okubalekile ukuthi amaphilisi asiwalande ngesikhathi uma ukuthi ukulohlelo.
Okay.
Mawufuna noma usafuna ukungena kufanele uwadle kahle amaphilisi wakho ngoba yikhona ukuzokwenza ukuthi ube stable ukwazi ukwalanda ekhemisi seduze noma kodokotela noma esontweni noma kuphi. Mawusu watholile ke futhi waphuza kahle uhlale futhi walanda ngesikhathi noma ke vele ngohlelo lune advantage ukuthi liyakhumbuza ngoba ngithi khona ogogo 2 days before uyolanda bayakusendela umqhafazo bethi hamba uyolanda amaphilisi wakho endaweni ekuthi ukwazi uya futhi mawukuthi ubona ukuthi awuthola ngumqhafazo kuneyinamba kunekhadi olinikwa elincane kuneyinamba oyishayayo laphana uvela uthi hi yabona lo hi kanqonqoshi uyawusho ke laphana ka hi uthi nje hi ungasho lutho ku WhatsApp
sondezele sondezele ithini le nombolo uma kuthi uyayikhumbula ngekhadi
angisayikhumbuli ngekhadi kodwa nje mawulitholile ikhadi mosuqalile nje iba sekhadini kuba nenombolo ka WhatsApp kube nenamba ka please call me uyakwazi ukuthumela khona lapho kube ne toll free nami
usebenze kakhulu ngqonqoshi inkulu lento ebabazwa lapha
usesebenzile
kakhulu ngqonqoshi sigoqela uhlele isikhathi sisekho ngathi
no asibonge kakhulu dokozo sibonge kuphaphama ngaleyo information in fact into yokugcizelela engifisa ukuyenza ukuthi siyafuna ukuthi abantu bakithi emakhaya emalokishini basondele kithina bewumtholampilo bathi kithina ngine tuck shop sine sonto esontweni singakwazi ukunika i office engasebenzela kulona tuck shop yami safe ngingakwazi ukuyisebenzisa noma ihall noma urondo njengoba kadesho kodwa lezo indawo lezo uma abantu abantu bomnyango bezofika bayafika bazo assess babuka ukuthi ku safe kangakanani babuka ukuthi ikhona noma ingakhona yini indawo yokubeka ifridge ngoba phela imithi yethu namaphilisi akufanele kuhlale endaweni eshisayo so konke lokho kuzokuyabukwa noma wena ungenakho uma unayo icapacity yokuthi kungenzeka nathi siphinde sicontribute siyafisa ukuthi sibambisane kulokho enye yezinto ngoba siyazi ukuthi kwezinye izindawo uma ngabe sizothi amaphilisi siwabeka la erondweni akasimelani ebese kuyaziwe endaweni ukuthi vele amaphilisi singwalanda lapha igebengu sivele singapheliki khona so kubalekile ukuthi sibe ne safety measure kube ne buckler kube nani so that sibe sure ukuthi lamaphilisi esinawo awezi ukutshontshwa ngaso sonke isikhathi kodwa siyafisa ukuqala nje ukuthi abantu bakithi abafisa ukubambisana nathi basondele ikhona nento encane abayitholayo ntokozo uma ngabe ukuthi ikhona impela imadlana etholakalayo uma sivumelana ukuthi sinale partnership sikubonga nje ukuthi siyakubonga ukuthi hayi sibonga ukusebenzisa urondo wakho sibonga ukusebenzisa i-tuck shop yakho nabantu bafike bezolanda so kubalekile ukuthi abafisayo ukubambisana nathi ngaleyo ndlela basondele bazo register bese ke kodwa sicizelela kumphakathi ukuthi ngempela njengoba kadesho phaphama asi abanye bethu abadingi ukuya ekliniki bayohlala nje balanda amaphilisi bhalisa emtholampilo wangakini bazokutshela ukuthi ama sites ethu amiphi ungalanda khona noma uma ubhalisa bakutshela ukuthi singakulethela kuzosiza kakhulu lokho ukuthi kunciphisa ama waiting periods ezibhedlela nasemaclinic ngoba abanye abantu bafike bahlala usuku lonke afike nje izolanda amaphilisi kanti ibikhona enye indlela yokuthi bawalande inyi arrangement enye i plan arrangement ayikhohle uphaphamile yokuthi uyakwazi ukuregister ebese amaphilisi akho uwalanda kwibox khona ibox ebelibiza ngokuthi iphele box uma ngabe likhona ngakini sikuthumelele uwathathe lapha amanye ayalandwa ngithe uphakama gosokhemisi abaseduze ngeke sibabize ngamagama ngoba phela kusumsebenzi wethu ukupromote kodwa siyakwazi ukuthi sibathumelele lapho bawalande khona so umnyango wezempilo usuzame kakhulu particularly bona osokhemisi abafana naye uphakama ukuthi benze impilo zethu zibe lula yebo ke emva kweminyama kweinyanga ezu-3 noma ezu-6 depending ukuthi udokotela utheni kufuna uphinde ubuye bazokubuka ukuthi usawadla kahle yini amaphilisi kusafanele uhlale kuwona yini kodwa bese baphinde bakunika ifana ukuthi uthole iscript lena uyabona nje laba abanama medical aid bayazi ukuthi uyakwazi ukuthola script usilande over the counter ifana nalokho kuukuthi nje thina sine indlela ezihlukahlukene nezingafani encamashina lezi zabantu beprivate sector
absolutely khumbuzisa abantu ukubaleka kokubuya bakwethu emva kwezinyanga ezithile uzobhekwa batho odokotela babe bepheke nezinso ukuthi ayikali imali yini nokunye nokuthi kusahamba kahle yingakho kubaluleke ukuthi mawalanda ubuye ubuye bethu checka check omunye phela wayesebuthi yini sengiphinda ngicheke baseniyazi nje ukuthi nginayo mina manje yini sengiphinda into okunicheka kuse kungachekwa lokho kuphela wena okwaziyo nokunye nokunye leliphilisi alilimazi nokunye mhlawumbe manje uze bekunciphisele lapha nalapho uze uhlale uphephile cha kulelo uhlelo kuphoxa zona isikhathi ngabe sikhuluma nani kuze kuse sifanele sithi kulungile lapha.